uno munsi mwaje kugendera no mujyango mwamuzaniye ikiriro maja mu maki
twege twamuzaniye agaseke ko kugira ngo twegeranirize hamwe kuri kajya ga parcel yavuze ko ashaka
rero guko yukuriya mayire kakoresha abantu bayo nukuri nubo ndandasabye ne akantu bame anu bangure aga parcel nanje nicaremo Fisa abana bane abahungu batatu n'umukobwa umwe singira ndabicereka naho nopfu no munsi wasigara mu ibarabara rero niko kamo ndabateye
urumva yuko cya kintu wavuga ari abantu bakigumanye mu mutwe madame Francine n'abagenzi biwe
urumva aya mafaranga twagomba ayabike hama uburyo bundi arose ubundi buryo bw'abandi kubera bariko barabibona abandi bazomufasha begeranirize ko hanyuma niyamara kuronka ako ga parcel akakagura nitwakabona tukumva ko kahari jewe n'abagenzi banje twariyemeje ko tuzogira ico ducanze kandi kugira aronke kuronka aronke inzu aho yoshira abana biwe ibintu nk'ivyo kandi hariho mu bagenzi biwanje yari yambwiye ati nitwabona n'ivyo abikoze bikamere neza wewe yari yambwiye uko ashoboye kwiyokipa abo bana biwe batatu kuzara barihira amashure
usha voilà amashagiye gwacane n'abashara arabahaye
ego murakoze imana ibahezagire kandi kuba mwaragize umutima w'urukundo imana ibibagiriremo neza kubera ibisi bya bose nabakiriye umwami n'umukiza mu bugingo bwabo kandi uko mwakiriye umwami n'umukiza mu bugingo bwanyu muzokwama imyaka yose imana izobibahezagirire kandi muzogire kuramba no gusozera neza nanje nicyo ndabasabiye imana ibahezagire bagirire neza
yego Yes, amahoro y'Imana abane namwe bakunze ba Isaac TV n'undi munsi n'umunezero geretse ku wundi gusubira guhura namwe uno munsi twafashe kandi urundi rugendo uno muryango si mushasha of course uno mu mama si mushashi wanyu ni mama mumenyereye kuri Isaac TV tumaze kubashira ibiganiro bishya kuri bitatu bine byerekana ubuzima bw'uno mu mama umama rero mama novuga yuko ya afise ingwara iteye ubwoba cyane yari afise ingwara y'amaguru amaboko eka mubiri wose ibintu byo kuvyimba kuguma aribwa karibindi ariko kandi mama afise umuryango abantu bakiri bato cyane nibo bamufasha ibikorwa byo muhira ubuzima bw'iyo mwana bubonye kuri Isaac TV tarabona ibiganiro byose biracyari hasi ariko uno munsi rero twagize urugendo rutagatifu ariko nkunda kuvyita kuko iyo ufashe ingendo ukajyana n'abantu kugira bakore igikorwa cy'imana n'ukuri ibintu biba biryoshye cyane uno munsi rero nka Isaac TV twatewe iteka guherekeza abene data mbona ngaha na ba mama sinzi ko harimo mufia kirimwe sinzi ariko numegana ba mama batubwiye ati za ifo tujane muduherekeze tuherekezanye twese kugira twerekane isi yose banashima ibone ubuzima bwa mama wacu eka babone nivyo ningire mama wacu abandanya kwanza ava ibindi ava yuko ntaravugisha abo twazananye reka kwanza ndamuvugisha mama gato ko niwe twagendeye mama ni sawa
Amahoro ndashima Imana.
Kuri imizi.
Na meza.
Kuva kije giye duherukana gusha kuri uno munsi umerewe gute wimva gute.
Ubiri ko biraza bukebuke.
Okay. Akamo kawe cyangwa ibimwe mu byo wagiye urasaba nyuma hagi ari abandi bantu abandi bantu bagiye barakugendera tabuzi cyangwa baba nije gumanza.
Aje aje bangaye imigwibire.
Okay. Imana ishimwe cyane. Tuye turashima cyane, turagiyego cyane twumvise yuko aka Mama Active yateye abantu batandukanye mu hinga itandukanye ariko bakitabiriye. Mama tujere mu vyingwara yawe. Ingwara yawe imeze gute kuva kijya gihe abantu rakene kumenya ingino bandanye, ingino merewe kuno mwanya uyumva gute.
Ubu narakiye kwa muganga na maze yindwe. Hanyuma bacha banyandikira ibinini ndi kubinini.
Okay, uri kubinini. Iriko biragira ico bifashije uwo
muntu.
Yego nkuri ndakurabye mu maso.
Ubabare mu mubiri butera bugabanuka bukebuke rero ndarindiriye. Yego ndarindiriye uratse ko ingwari za cyane hamekagenda bukebuke. Yego.
Okay, sawa. Mama uno musi ukitubona ho nyine uhumviriye cyangwa kumenya ukitubona kugira ngo usanze hanze curaza mu nzu uri kubera iki habaye iki uhumviriye
ukugira ndabakira nanubonye abashitsi ntuca winjira mu nzu ukabakira yego kubera mwari abanje narisanzwe muri abanje nyine yego
okay mama uno musi na je ndakuzaniye abashitsi bavuye kure ntubabona uko bavuye kure cyane baraza kwivuga narabyishaka kubisigura ko ariko ibyo bakuzana cyangwa ibyo bataza kukubwira byose ndizibizera yuko za kuvyakira
yego bazaba bakoze imana yezo bahezagira
Okay, bakunze za active ndazi mukumura ribwa murakeneye kumva abo twazananye nibande reka mere kwa madame Francine madame Issa
Isawa yego
amarori yawe bashana igisirimo
reka ibyo nawe yego
okay mama kumbure abatakuzi tubibwire ga
jewe nitwa Francine nkabantuye mu Bubiligi hanyuma ndo mubyeyi w'abana babiri hanyuma tukaba twabonye uyu mumama biciye mu kiganiro cawe hama twege nkuko byadukoze ko turaba fasoni dushikindwi turiyegeranya turavuga tuti ave tutoratoranya kantu tugacange tugire ico twokoze kuri uno mumama hama nico gituma naje ngaha kubera ntari ndahazi ndavuga nti ave ndakurondere kugira tuwashike tumwibonere hanyuma tu nico tuzoba dukoze nico tuzoba tugarukirije ngaha kuko twarumvise avuga ngo ngwakenengwa ga parcelle ibintu nk'ivyo turavuga tuti ave dutangure tereranye utwo turose hama ahazoba geze abandi nabo bazoba bariko baragira karonka ku ga parcelle natwe tuzoheza dusubire dufashe nko mu byo kukubaka ibintu nk'ivyo bagenzi banje hariho uri mu France ntibashimye ko bavuga izina hakaba na bane bari mu Bubiligi nundi umwe ari mu Canada nundi ari muri Norvège
okay merci beaucoup Gaya muherekeje ariko reka mama ni
sawa
reka natutwirekana hamwe amazina
jewe nitwa Ndayisenga Jacqueline abandi mama w'abana babiri kuva Francine abimbwiriye nanjye numvise binkoze ko cane nca ndamubwira ko nzomuherekeza yego
bose nzuba ngahanye mu Burundi sinkubye wari no mu vacancier
jewe ndakunda Burundi cyane umugabo wanje n'umunyamerika ariko ntuye ngaha mu Burundi yego
nakubonye tukinjira umubonye mama ngaha wakangutse cyane ubonye ingwara rwaye amaguru ni igiki cyaje mu mutwi wawe automatiquement ukimubona
je mubona nabonye ko iyo ngwara umenga siyo kwa muganga byiza imbere yo duheza umuntu mega twamusengera kwanza yego
okay mama byumvise nguma ndakuzana abantu bagusengera amasengesho kandi bindi eh reka ndibaza gucugira ko nyine
yego mama warakiriye Yesu numukiza
naramwakiriye kukubereye ataba naramwakiriye simba nkiriho kesha amashengesho niyantunze
amen amen urizera ko Yesu ashobora kugira neza
Yesu ntabara ndabyizigiye ndi ku isezerano ryayo
amen amen je nanje ngira mpagarare mavuta mubyeyi wanje Eric nicitegetse ko yaravuze ati tuzogenda hose ko amavuta yiwe tuzoba tuyafise mu biganza byacu koko akora ibitangaza cyane azura abapfuye nawe ko amaze kumwakira Yesu Kristo nk'umukiza nta nakime adashobora kugukorera yego muzana amazi makenya tukayasengera
muzana amazi bamukorere mu kirundi kizavuga gukorera umuti okay mugihe rero tukirindira amazi ndibaza yuko twoza turayaga kwanza sinzi hari kibazo
na kibazo
okay sawa mama mugiye turindira amazi kugira madame gahagire cyakoze reka tube turamuyagishe gato Francine uno munsi mwaje kugendera no mujyango mwamuzaniye ikiriro majya mu maki turekanye nuko bagira mukorere no muti amasengesho meza cyane wewe nk'umuvyeyi mwamuzaniye ikiriro mama beka kazina kawe nyibuza kazina kawe gana kwibagi
etwa ni barutemeri
Emeline okay madame Emeline mwamuzaniye iki
twege twamuzaniye agaseke ko kugira ngo twegeranirize hamwe kuri kajya gaparcele yavuze ko ashaka urumva aya mafaranga twagomba ayabike hama uburyo bundi arose ubundi buryo bw'abandi kubera bariko barabibona abandi bazomufasha begeranirize ko hanyuma ni yamara kuronka ako gaparcele akakagura nitwakabona tukumva ko kahari jewe na bagenzi banje twariyemeje ko tuzogira ico ducanze kandi kugira aronke kuronka aronke inzu aho yoshira abana biwe ibintu nk'ivyo kandi hariho mu bagenzi biwanje yari yambwiye ati nitwabona n'ivyo abikoze bikamere neza wewe yari yambwiye uko ashoboye kwiyokipa abo bana biwe batatu kuzara barihira amashure
usha voilà mama cyagiye gwacane n'abashara arabahaye rindira rero kwanza bagusengeri sinjoro rero ndabure kujyohe gwa rwumva ibyo gwa kugira kwanza twakiri na mavuta ga
reka twese dusenge mwami mana mwamushoboye byose ntangwe guca bugufi imbere y'inyonga zawe waravuze aho tuzokwinjira bakatwakira ngo tuhature umugisha nanje mwami ndazi ko ntabereye ariko ndahagaze mu ijambo kuko wavuze icyo tuzovuga cyangwa izo twatuzana kanwa kacu ko kizogenda uko nyene nanje mwami ntabari jewe ariko habe ubwo amavuta yawe kibirengeye kizima uko twinjiye mu iyi nzu mwamushoboye byose reka tuzogaruke tubona impinduka ku uyu mama ababaye kurya wazuye Lazaro mwami imbabazi ukamukura mu bapfuye reka n'umu mama umugirire neza none databuja w'imbabazi aya mazi nk'yafise samazi amavuye ku ibombo samazi amasanzwe ariko ndizeye kandi ntakekeranya kara maraso yawe ya maraso yawe yaducungura ya maraso yawe yadukura ku ivyaha ya maraso yawe yatuma turi ngaha kugeza isaha niyagiye kumukiza uwo mama niwe agiye guhaguruka ashinga intahe avuga kugira neza kwawe none databuja w'imbabazi ndahumanuye aya mazi reka cika amaraso ubu nyene ahaza kuyafatira kayanwa ntabaza kuba ari amazi ariko aze kuba ari amaraso yawe byose ndabyitwa byatuye mu izina ryawe rya Yesu Kristo amen
acagira gutirira cyayanywa cyane
ayandi uraza kuyisuka ko ahonye ugwaye
okay mama amasengesho yagusaba araguhaye ntawe urihiye ibiri byose barabiguhaye maje mu make rero tushaka kumenya ndibaza ndivuka mu kiganiro duheruka waravuze ikintu cya parcelle cyari waragihegeze ko cyari uvuga ati je no kuri ndumva neza yuko byose ni sawa kwivuza ni sawa ariko no kuri je ntagiye ndashobora kwitaba imana sinze abana banje aho nzobatanze basiga tuzasiga mu ngora zidasanzwe kubera amagara nivyo komerewe ariko sinzi yuko ngifise nk'imyaka 5 kwisi canke n'umwaka sinze ariko abana banje nzobasigaye
rero nuko yukuri amayire kakoresha abantu bayo Nukuri nubo nanda sabze ne akano Bame anu Bangule aga parasera Nanje nicharemo Fisaba anabane Bahungu batatu Nunuko gumwe Singira onda vichere Kana ono opuno mousi Bosi karamu ibarabara Ero niko kama onda bateye
Urumba yuko chaki nitu wabuga arabantu bakigumanya mu mutwe madame Francine nabagenzi biwe bari cyase bari gikorerako mu majya mu makere gishaka kumbwira ucumva yuko hari abantu babigumije mu mutima akugira na urukura byumvira uyumva ko
kuba bara kigumije mu mutima kandi bakaguma banyumvira ko novuga ati mani bibahezagirire kandi bibongerera umugisha kukubera su bugombe bw'iwanje n'ubugombe bw'Imana Imana niyo kora umuntu mu mukungugu ikamwicarekana n'ibikomango rero ndashiye ndabashimiye ndabakengurukira kubwo wakigorobe akamabumvise bakumva n'amagogwa yanje n'amarira yanje hama bagaheza bakayakira Imana ibibongerera umugisha aho bakuye n'ubundi Imana igenda itudubize yongere subitseho
okay murakoze cyane mama jesa nuko ndi ndasozera ariko bagira bagushikirize ibyo bakuzaniye mama urumva yuko wari watubwiye ngo kene ngo ka parcela ki miliyoni zinga
zitanu cyangwa zitandatu
zitanu cyangwa zitandatu cyangwa zine niko
bone
sawa amafaranga je dadzi ni miliyoni arenga ikibazo kiri ngaha nyamukuru uzo yabika neza kugira abandi batwumviriza kuri no mwanya kuri active undi ro nk'umuriyoni akaronka amajana 5 amajana 2 amajana ngahe eske uri siri yuko uzo yabika neza ya mbere baguhaye kubyo abandi bashaka gusahiriza zo sahiriza kugira kabone
nzo yabika
nzo gukunda
nzo bizokunda nyena ega nije mbabaye
ko turabizi kenshi iyo muhawe ibintu nk'ivyo amafaranga nk'uko mu maboko batayabashiriye kuri konti usanga muciye mubwira utuntu twinshi twagoye
ya ibyo nanjye ndabyitwara reke kuko yaranije mbabaye
kuko abantu bose bazoze inyuma yacu bazoze baza gusahiriza ahugeze ati mamugeze he tungereza ngahe abuza ngahe mpaka Isaac TV yemeye kuzovyiruka mu mpaka gushikije parcela yawe bishoze bakubakira bakubakire kumugaragara abantu babo
yego mutse bamukoze kandi nanje nzociyo barakuko yanaje ndababaye ndatuntu yego
majya mu make ni wa decor zuba wi decor ne wenyine ariko reka tubyitere mama reka Francine umushikirize ivyo mwamunzani ama mubwira ico mubwiye
yego oya yego akarikaga kemanye tukuzani twizere kuzokabika hama twebwe tuzoguma turi ya contact na Isaac twege turemeye ko ico twemeye akanako dutanze kuvyerekeye parcela abandi bazokongereza mugabo twege yamaze kuboneka yo parcela tuzocangamwe kandi mu bandi kugira ushobore kuronka inzu nawe kandi kuvyerekeye iby'abana twaravyemeye tuze tumenye ngene abana bari higo amashure hama tuzobikora tuzorihira amana amashure
ego murakoze imana ibahezagire kandi kuba mwaragize umutima w'urukundo imana ibibagiriremo neza kubera ibisi bya bose nabakiriye umwami n'umukiza mu bugingo bwabo kandi uko mwakiriye umwami n'umukiza mu bugingo bwanyu muzokwama imyaka yose imana izobibahezagirire kandi muzogire kuramba no gusozera neza nanje nicyo ndabasabiye imana ibahezagire bagirire neza
yego mbi mu babana babe bari
babana bandi bari ku ishuri
okay
asigaye bubiri buri ngaho abandi bari kwishura
amagare bahamagare bicare nga eh ngo ngo bicare nga eh reka tubone abana biwe eh rona abana nani simya ku munani icara rabahari akarabahari ego abani bo bana biwe
eh babiri bari kwishura eh
se wabari
nawe
naz
nawe
nawe good
nawe kuko bera ahaje berashe kukabyarana n'umuntu atabaho
eh uri Maria
eh
wazi wabyaye muri mutima mu
none ntushobora kubyarana n'umuntu akakujya akakurumanga kandi mwarabyaranye
urumva wewe urumva umugabo papa w'abana yaragutaye eh urumva nibyo yaragutaye ariho ariho
cha Maria yive
nibyo
yahandiye ubu rero ndi
ibyo bibaho birashika wihangane
nje ndabukurikirana ku ishuri ndose umugera neza bamfashamo ngabari je ndabakurikirana urumva nta kintu na kimwe cerekeye ikintu na kimwe iyo bamfasha cyangwa iyo banyunganira biri ibintu rero byifashe uko
okay haraka jambo madame gahagira uvuge umwagira mumubwira iki nko kumunganira cyangwa gusoze
je kintagira mvuge ni amara koneka iyo prasel ndeme kumubakira
wow amen mama wabonye amasege
yego
itagiye kugira inzira
imana bahetsagire imana ikugwirize kugirire neza kurambishe yego
voila ndaryohewe cyane ati agaparisera kaboneka aremeye kumwubakira ikibazo rero kirahari katuboneka gute urumva ko habonetse aya mbere ariko urumva haracyari urugendo gato abasigaye rero munganire kugira turabingene two twomukorera ndazi nibyakwira uzobibona nawe tuzobibabye
ego habonye ahomba uzokira kunyakura gusa nta kibazo
okay sawa murakoze cyane mama biragize inzira aya je ndaryohewe kuruta wewe
ego
kandi renda kugire cyo umuntu uvugana je ndamuzanye sinari nzuwari uzi ko ivyo wanje je kumanza n'abantu ntaza bari nansi ndamuzanye ntaza bari
na imani zogo hetsagira
eh aje bare kubihetsagira urabitse
mayonge
ego sawa sawa mama nararyohewe munezero ni wose reka nshime cyane ndashimye cyane cyane byimva mutima mama je reka mere gushimira aba Francis nari ya na timu yanyu kubona is active muri kurikirana muri Belgique mukana twiyumvira mukiyumvira ku byo turakora imani ibananye bagira neza cyane turaryohewe cyane
amen amen amen
akajamo ko gusozera kugira tuturangize
eh twege tusozere tuvuga duti turashimye kandi dushimira na wewe kubiko gukora ningene witanga nk'ubu nitwari kumumenya yataba wewe no kuri imana nawe bandanye guhezagira hama mama ntituzokwibagira tuzokuma tugushize ku mutima hama nawe ubandanye kudusengera kugira uyu mutima twatanguranye tuzogumane shetani ntaza dutere kubera urazi umuntu ategwa na shetani ashobye kudutera ugasanga turavyibagiye nawe uzudusengere usengere n'imiryango yacu hama tukugumije ku mutima urumuvukanyi urumuvyeyi wacu niko tugufata twebwe sawa
okay murakoze cyane reka akajya mwo gusozera ngaha madame Jacqueline
jewe sinzi ngeno bivuga nibaza ko ari imana ashatse kubikora ubundi ho inkibi nkize ndakunda kubigira kenshi nuko nyine tutari bwahure namwe kwanza vuba vuba zombona nzogaruka ngaha nico gihe kitaragera icyo no gusaba gusa nuko uguma wizeye wisengera uzi ko Yesu ari wazogukiza atakindi ariko
okay mama nawe akajya mu gusozera
jewe nanje ndabashimiye ndabakengurukira kubwa kigoro bagize bakanyiyumvira ko imana ibongerereza inkomezi aho bakuye imbaraga n'ubundi yongera ibongera imbaraga nkaba ndabashimiye ndabakengurukira imana ibongera umugisha
Amen. Isaac TV aho twavuye aho twatanguriye aho cyangwa ko twamusanze mama siko ubamerewe s'il vous plaît ko twamusanze ari muri kambi mbi cyane. Ariko no munsi urabona ko biri kubigenda bigira inzira bukebuke bucarunga gaparcela twanasuze umwubakira bukebuke. Cyose rero bizogira inzira. Imana rero bane nkezagira mwese mu kwikana Isaac TV. Ibi byose bikora umutima ntibikora inoti. Bikora umutima rero wewe mufite imitima yanyu. Mane mukorera Imana nizo bahemba kuko abantu mushaka mushimigwe n'abantu hoho muzosigira mu nzira ibyo turabizi. Cyane twaheza classic Juma Jux ari kuri kamera urugendo rwacu nagwise urugendo rutagatifu. Mwabibonye impamvu nagwise rutagatifu. Twavuye turyohewe cyane mama yaryohewe ndabizi abana bamubabaro bari bafise ndibaza mbi mama bafunguye.
Ego bari.
Ni fresh ka stock karacyari twadufungu. Ego. Murakoze cyane rero je nitweza Isaac Classic Juma Jux ari kuri kamera urugendo rwimeze neza cyane murakoze cyane muhize kuri abakino iganiro intererano tubasavye intererano ya mbere no gupartager kino iganiro mu bantu benshi cyane bakibona mu ma groupe hehe mu batickets mu bantu batwato mu bantu bakuzakoze abana ba papa bose ndabivuga kenshi yuko iyo turakora ibiganiro nk'ibi abana banyu bari muhira mubi mu bahanze cyangwa bari mu Burundi muze murabiyereka abana banyu ndazi harabana bafite abana bafinata bakuriye mu mata bakuriye mu biki rero muze murabiyereka ati bana urabona ubuzima abandi bana barimo rero ntukuru kushimira Imana ko warose umuvyeyi agukunda kukurikirana kugirira byose ariko abana barahangayitse aribo barondera abavyeyi babo nk'aba bana nibo baronderera umama kugira abeho rero yuko ari ibintu bikomeye cyane rero je nitwa as a classic ibiganiro bibagwe neza mu bapartage ku bandi bye merci beaucoup.